turifurije Noeli nziza n'umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu cyo gutangura Abarundi bose iyo bari n'abanyamahanga baba mu Burundi na cyane cyane abakunze umupira w'amaguru abakinnyi b'umupira w'amaguru n'indongozi zitandukanye umupira w'amaguru uyu mwaka uzutubere twese umwaka w'amata n'ubuki umwaka w'insinzi n'iterambere mu bisata byose bitandukanye by'umupira w'amaguru murakoze
turifurije umwaka mushasha mwiza abakunzi b'inkino bose baba bo mu Burundi nabo ku isi nzima
Hello everyone, I'm the head coach of Aigaloa. I wish you all the Burundians a happy new year 223 and a lot of success in your lives. See you.
Meilleurs vœux à tous les amateurs du ballon rond.
Ndabifurije umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu.
So I'd like just to wish best wishes to everyone, to sports guys, to everyone. 2023 to be a successful year in terms of sports and in terms of all matters according to development of everyone.
Ndabifurije umwaka mwiza w'ibihumbi mirongo ibiri na gatatu.
Agomba twifurize umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu abakunzi b'inkino bose kugira ngo uzubabere umwaka ugutera imbere muri byose.
Twashaka twifurize gufate kano kanya bwa mbere twifurize abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange kambese n'abarundi bose bakunda siporo umwaka mushasha mwiza umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu uze ubabere umwaka wo kuroranirwa umwaka indoto zabo zizobukuri umwaka wo kumererwa neza murakoze.